I'm gonna go to the hospital. gadan ban na an taka turmi harko tsakanin dan cito daga bangaren jamus sai shi aljane yan koko daga bangaren gurmada cikin daba ne gadan ban ne da zaburo kai kallo Gidan dabba Aminu Kaulagoje na shirin tiyawa.